Recettes-OBR cyakoranije abajejwe ubutunzi muri meri aba mustanter hamwe n'aba chef de zone bo mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo twibukanye isango kuri aba batngakori kuyuko isango rya nyuma ari tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu kugira ngo abatngakori bose bategereza kuriha ikori kuma kunyuba kwa canka amazu bapangishije babe babi bashitse kubimenyekanisha mu Kigo OBR kandi barishe amakori bihuye nayo rero twakoranije izo ndongozi kugira ngo nazo zigende zikoranye aba chef de quartier babwire banyumba 10 kuko nibo ahanini bazi ninde apangishije iki apangishije angahe intumbero rero n'ukwibutsanya kuko turazi yuko abatware nibo bavyeyi batwegwa bene gihugu kugira ngo baje kubibutsa ntihagire uzocererwa iryo sango kuko ibihano bitegekanya n'amategeko kenshi usanga bitaguye neza umutangakori igishasha novuga nti hejuru y'abatangakori dusanzwe dufise hejuru y'abatangakori twari dufise muri ico gisata mu mwaka uheze itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha rirerekana yuko nababandi bafise amasoko bamwe bafise amashure bapangishije inzu bapangishije mu amashure bamwe bafise amagaleri no kuvuga amaso inzu bahinduramwo amasoko abo bose bategerezwa kuzoriha ikori kuri izo nyubako bapangishije ni vyiza rero yuko abo bayine gihugu bavyibuka babimenyeshwa na canecane bakavyibuka kugira ngo bisunge ya ryasango riri mu mategeko kugira bikingira ibihano ni intumbero rero y'inama no kubatumira mwe bwamenyesha makuru kugira ngo mudufashe gushikanira ijwi aho ritegerezwa gushika kugira ngo abene gihugu ntihagire umwene gihugu numwe asigara atabimenye kuko twe twibaza yuko mu Kigo OBR twibaza yuko twifashishije abajejwe intwaro kandi twabonye basanze bavyumva tukifashisha abamenyesha makuru kugira ngo mudushikanire irijwi ryacu kure twizeye neza yuko nta murundi aza gusigara atabimenye ngo azohavagwa mu bihano